kali uno musi hanyuma bituka 20. Uno bituka 20 twakoze classement y'ituka 5 mu ikomeye wa mbere yabaye Karantatel wahukurikirana Just Mangata va mu Buganda ama ubundi yaje wa gatatu ni Yasinasa ama hacakurikira Gwamiki Innocent ava mu Buganda ama na Prince Nyerere yabaye wa gatanu. Abandi mwabonye bariko bakora championnat national nabone turafise ukungene bakurikirana hari urubuga ngurukanabumenyi twashizeho amakuru yose azaracako kuko umwanya wose uheze n'imiduga igeze muzobibona. Icyo ni ikintu gikomeye twashize ngaha kugira abamenyeshamakuru namwe ibyo mukunda uyu mukino muzoze murabikurikira uko bimeze. Ndabashimiye. Hari ejo izotangura saa mbiri mu gitondo, hama kuwa munsi izotangura saa moya n'inusu. Tuheze hari tuzohereza mujegwa hama bace baza gutora ibikombe aha kuri province nk'uko twatanguye. Hari twifuza yuko yohera ku munsi wa Mungu saa munani n'igice. Ivyo ni ibintu bijanye n'iyo hashitse impanuka. Turafise ministere yo kwituna basi yari nta kintu na kimwe kariko iradufasha. Baratubwiye yuko igikenewe cose bazodufata mugongo, kandi muzobona abajeje umutekano benshi cane ngaha mu ibarabara, yaba polisi eka n'igisota. Urumva n'amaradiyo baradutijije n'ibindi byose baremeye ko bazodufata mu mugongo. Rero vyo kuvuga ngo indege twebwe iyo duteguye hari ntitwivuza kwaba impanuka. Urumva jewe ntayo mvuga cane, sishaka abone uko iboneka, shaka yuko ayo mahiganwa agenda neza, umwe wese atahe imuhira amahoro.